Osoro ne yaban kese ene nyumire so oma ye dawase ewo wohye so pa oje ne wa hoode ne obamba urade odi aboye ye dawase se urade ene so wanyiye na nhye ya tanfo nsa na urade wa hyeye ngonyam ye dawase wa hoode ne obamba urade odi aboye we na otwe akwantu nyina mu na otwe adwuma mu ne ye nantie ne ye difre ne ye mfiba ne ye mbusu nyina na urade wa hyeye nso ede ye nakɔ ede ye na babidura somdwe mu ede mu aseda ne ye ngonyam hye nyina ede ma odin And you may so papa or my jay at the senior evening at the show and sa. Well, I sent us a one fine fruit of my intimate and your baby. A source be few and what day for we and so be a commanding a grinning in emo, my mantia seer, and my mania and who knew away and born emo. Never do what I be more or my anger about. Of course, the castle for me more, which I may already dick a cake. The castle for me more, now that they will mouth tea so any shilla. And I was say, so a tea, my we used to demo. Amen. Yo onyankopon enhyira yen enen so se onyankopon de enen so adom yen onyankopon enhyira obibia waba platform yi so wo ha uye enhyira bo modin se obehye program no ediama onua isan se se ne last week ye kai ye no se obi na aworo ne ho enen edeja edaso wa kasabiri ya share video no ne mu asema ede nkwagye ebebere onua ede nkwagye be ma wo kra na de enipa ne den empe onyankopon enhyira yen And the minimum you know, you be soon at the BA to need this fear sin to protect your destiny. So, who's Surubone? Now, I bought a Wadachi Hobine. Surubone, I bought Wadachi Hobine. Amen. Bonne, and then money pa and for fear did me destiny. Amen. Seminum ye ni ye destiny ye shebra na ye nkrabia ye debas asu ye suno. Se betimia ye juma na etimia nyini wo ye mu. Anam faso betimia baso e di amaye na. Ti se minum ye nu ye sulu boni. Minum ye nu ti se ye sulu boni. E san se boni ena obi enbu obi en sulu ena ne ako yye nu prison. Boni a nipa enbu nipa en sulu enimti ene obi abra waiden asey. Bonne a obi mu obi ansuro nti e na wode ne ho kobo ayonko obi a ene wosua wi no ene ne life ahead and say suro bonne na bo odachi o destiny na bo o destiny ho ban shebere ya dia e ho hia nipa biala wo shebere ana nipa biala wo enkrabia se minum ye no enkrabia na shebere ye di firi osoro e de baaye no se betimi ye adwuma e wo ye mu e betimi ye di hine e wo ye mu a ti se minum ye no esuro bone ti se ye den ye suro bone manye bone awa wa tu man tu mi di ka enhia bone said they were Proverbs chapter 4 verse number 16 now also bonne for dey one na chi say why bonne answer enti ade chi ade san nyina no bible bonne for dey there then ehwe menu mi no yem bonne wo hwe o hwe menu mi ni say obey then obenya bonne e wo ye ho osunsun ya na mo mu fidie say menu mi ni yakwakoto bonne mu na menu mi ni say yesuro nyame na yem nyame honhom etena we yimu a ene dey betimi adi bonne so suru bonne surubone na bo nkwaje ehoban surubone na so wonkra bia onyankopon di firi soro yeden e de ma wo no bo sa wonkra bia no hyebre no bo ho ban se wo hyebre ebetimi adihine se wo hyebre wonkra bia betimi abamu a che se wo surubone yenhwade bi yenko second chronicles chapter 7 verse number 14 second chronicles chapter 7 verse number 14 wase na se memman a mabo won din wo won so no bre wo ho ase na wo bom paye na wo hwehwe manim na wo sane firi won akwambone so a menso me firi osoro matie na me de won bone afiri won na masa won asase so yade yakopon enhyira wo brother wo tu nyame enhyira wo asko na nyame enhyira wo brother wo say yes bi yakopon enhyira wo yentie wo yakopon asem wo se se memma ya mabo won din afiri won no so mbe sane firi won akwambone so a na wo bom paye me asefra me heden matie wo mo enti we ma yati ase se nenu mye no yem boni mu se yete boni mu pa ye bom pa ya wonyankopon nyede enti sister blanket ye nyankopon hira o me won akwa ba last week o ambantem nyankopon hira o enti wose se memma ya mabom di se won bre o ho ase na o sanfiri won akwa boni so a me se frade me eden me sa o masase ne so yade wo uya busunya wonyankopon ayere na abodi afero wo ya o man ya wonyankopon abo odi ade ayeden ade afero se na mi mire sa wo be sanye firi wa kwa mbone ne soa yade na wo ka ho asem e betimi aye wo problem ana ye wo struggle away then wo struggle wo mu enti se minu mi ye ni be bre ye ho ase e de ma wo nyankopon asem ne ye di wo nyankopon asem ni nia wo se minu mi ye ni wo be sa ya sa asem so yade yade a minu mi ye ni ye fom wo hawo a minu mi ye ni ye kwa mu wiase nye ma ye bisi basa wo so wo be sa ye yade aho brasie ya kaso obi bre ne ho ase a sen obi bre ne ho ase a ti se wonyame su kristo su no ye den atini mu e san se kristo no ye ahobrasie fo obre ne ho ase enti na chidi fo nyina ye den ese se me no mi no ye bre ye ho ase obi a obre ne ho ase ye den esuru bone obi a obre ne ho ase echiri bone obi a obre ne ho ase emfa no nkobbo ayonko obi a ese abrabo enti wonyankopon se memma ya mayi wo mo abranti ya mayi wo abeba mayi wo se wo be brɛ wo ho ase atie me mani mu asɛm a mesa asase no so yade magye wo afiri ma tamfo nsɛm ye kwa ye be nyina no obonofo no ye den epe ya hwiase epe ye anim guase nanso se me no mie ne brɛ ye ho ase ehye wonyankopon enwu na se a ani wonyankopon se de me no mie ne ye kɔ mu de me no mie ne ye fa mu no obɛde ye ya afiri mu why kind day and a minimum you need destiny and shebra ye de ba asase we so ama ye nkra bia ye de ba asase we so kwan ben and a destiny no ye shebra ni betimi aye den aye adwuma be den na timi aba mu ti se minimum ye no esuru bone ti se minimum ye no esuru bone 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 ya nipa amu na nipa amu ni hye enti na ade minimum ye no bere Bonia Adam and Eve omo mu na omo nsuro ene na di minu mienu ahiasi ene di minu mienu berei na nsu ni nyina mu no Yesu Kristo ana wo nyankopon ane do eni hwehwe mu no ebe hie ni do eden e de go minu mienu so wo be wu e de ma minu mienu sa minu mienu ya yonko fa na e da ye ni wo nyankopon tem no ebe sa na adi mu bisa ho se wu a Kristo be wu ye no wo manfa so de e ba so ana manfa so de aba so de ma wa na surubone ene nipa surubone ene nipa nyede embu bone nipa embu nyame enti se na minu mienu se ebe suro nyame na ye di bu ama ye nyankopon a minu mienu ye be chiri bone ye surubone ye hwa ade bi e wo genesis genesis chapter 39 verse number 7 to 14 Genesis chapter 39 verse number 7 to 14 yentie onyankopon asem Mose nwuma edi kan tire aduasan kono yi munson kosi dum yi no yentie onyankopon asem wose na eba ase ensemi achiri no ni wura yiri tu na ni si Joseph so na woka se woni me emeda na nso wampene na oka chira ni wura yiri no se hye se mi wura anya minti o se se mi wura anya minti won hwe dia owo ni fie na dia owo nyina ahye mensa na wode dia owo nyina ahye mensa sorry obiala enye kese ensine mi fie ha na wankame bibibiala jiwo enam se ne yire ne wo ntira tieni yo wose na wankame bibibiala wo fie ajiwo aje potifayere ejire homa bone ejin homa bone wose wankame bibibiala wo fie na se potifa di tumi nyina yeden e de she Joseph nsa e wo ahinfie ho nemu wose se ne yire enko nti sa na wo nyankopon so she Adam Eve Adam ne ne yire if say me di true ho nua ba nyina yeden e de ahye mo nsa nemu aje enkwa ani owu odue wei na momfa mo nsa nyeden enka adua ba wo ya esi true ho nfinfin de momfa mo nsa nyeden enka titi o Joseph say o yire de niamo we nyina yeden ahye me nsa aje wo na se Joseph o tumi nsa wo de ne nsa so biribia na mo ahemfie ho Joseph o tumi e wo nipa nyina so nemu wo se aje wo Potifar yire Diabetia, we are the yiri enti, a gin homa bonny. And to when Yakupon catching Adam say, may the trom yen yen in Ashamansa, may the moon in Ashamansa, may the Yasimonia man in I than Ashamansa, no mum dear we are a sea trom yen fin fin dear, mum famon sanya than anchor. Tina Joseph Kaye, was a mura. And the trom yan me what the fear ham me a banyina, what the fear ham yaman in I than Ashamansa, I jaw ne yere. Ejin homa bone enti Joseph ye den esroye enye sa ne yire ne na wo suroye nemu ko suro bone eye minu bi na ka yenya advantage eyi wo hene yire ana ama me visa wo hene yire ana ama me certificate enka ye minu bi nu a enka ye wie now so Joseph tunani si ne da chenso Joseph tunani esi ne destiny die Christo ana die wo nyankopon ye den aka fa no ho And into was so bonny. Joseph is so bonny. Yenti, verse number 10. Was say, na okachide Joseph, was say, na oka, okachide Joseph, sa da da. Now, so Joseph, ain't ye say, one on the beta, na one corner home. Na sabre ni mu, debi, oko a dinumu, say, or okoye a juma. Na ifie, hofu onu bubiana iniho. Oso na taade mu kan se wene me emeda na wuja na taade wo ne nsem gane firi ati praise god wose na joseph ye den e gane firi ohene yire ne ensem joseph e gane e bone na wuja na taade ne ye den e de ka ma me ne ensem e gane ye joseph e gane e bone esa se woni mi se ma me no Ebeye hindrance obeya kwansidie e dia ma ne daache obeya kwansidie e dia ma ne yiyedie obeya kwansidie e dia ma ne nkwadie obeya kwansidie e dia ma ne nkrabia ne shebra wo nyankopon akafa no ho e wo daye suo mu e wo die wo hunuye no wose maame ne beye den ebeya kwansidie e dia ma no enti wo dwaneye eye me ne wo bienu a enke ko shea bone no wo hini ni wo wo hini nyire ama me kwan se me ne ne ye den emeda Eye privilege mame. Now so Joseph am fan any and sis had an assault. What chin in ye one and him? And the power say, me mammy you have finished ye coming na now me trimming with a maiden, me drew with tie no. A dear in the sea when you saw, I would pass as you so. A dear in the sea when you saw, I would pass as you so. Now what tie be at a sea Joseph so. Oh no no say when yami one yema pabi yedem at the mammon. Sending crabia send a shabby betting ya bemu was sassy wiswa at this was slope on it. Into what kind bar was a semi bonny at siemi yankopon, casamaya bonny at yamuro, was semi ya bonny yedem and siemi yankopon. Semi ya bonny tia, I never know my bonny at yaw. Never when yami and the home yedem at two mono, my ya bonny de tia wo, and the home one, and you and yami home all your drill mono, my ya bonny de tia sa home mono. Into Joseph yedem a shroye. No, Johnny bonny. Bonny man, na would him, sister. And it's akata wo shabby so. Akata wo crabby so. And it's the Emma who had dominated MP. Emma was shabby and yet an MP. Do you and Yamia Kafa Hono? Bonny be an ekitao. eninti wonyame adom entimi nyakese ye wo so wo shebere na adile aye den ache sisa hwe wakoma mu na hwe adwene mu na bisa ho se e den na ekoso wa adwene ni mu e den na ekoso wa abrabo ni mu Joseph din ani sine shebere so wo din ani sidie wo nyankopon akrafa na ho eninti wo se menye boni entia me nyankopon Minu aba utie mi sa wo so wo shebere wo nka bia wo nyankopon de bo wo e de pass ase we so no se betimi abamu a age se wo so udwane bone Joseph edwane bone Joseph edwane bone wo so utimi dwane bone ana bone ba dia wo kan se ho ne ye den epe na so honam ye den eye mere ene ye wo quotation a wo di yi wo ano sister man fa bone eni agoro Ena mi di kan ka se boni enti edo bi akowie afiase. Boni a obi enti mi a hye ne ho so enti ena wode sekan ede a woni kunu yem akuno. Boni a nipa ansuro na nipa amwo enti ena oyire ede sekan ana wode aduro eden ede aguru okuno dwe animu se wondi nye den enwu. O ka de Genesis chapter 4 verse number 7 na. Wo Nyankopon ye den e ka kire ken se Kay, bone ayeden abebutu oponano. Enti hwe na ayeden diso. Kay empenya miasem anyeden enti. Mame, papa wutie me, ye kwa ye be bone beye. Ye kwa ye be bone twa ye ho hia. Se menu mi ene betimi di bone ne so. Menu mi ene betimi di bone ne so a, agye se ye manyame honhom, ye ma onyame asem ayeden ebetena brabo no mu. Ye ka chiro se yikutation tre kura wo kwahwa wo be chiro asobe ne na ne koye wo den na wo ko bi atare ne na wonye sika atobi na wo ye den wo de ko bo life ne mu butaye ni adwen a ewo tire ni mu butaye ni adwen a ewo asore mu sa wo ko na e be si woni so no sa butaye ni ebi ni wo adwen mu sa butaye ni ebi ni wo tire mu wadwen se wo ko asore akobo life dwen wo kwadie ho Every Wednesday, every piano, mendi me hubi. Because I mean, I have called you, madam. How can I say? And then on say California, or my share, I say, yeah, ma, if you be here, California, and you can say, we use the Bible, woman. Into your mind, leaders, world leaders, etrane, 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 We are for the fan a feno money ahead and edge you as I see so. Na me no know when you know what you know. So one nama who is a yes ahead and assassin, what an eye and assassin. Environment to be behind an assassin, be beard the answers and chat na you should hear an epa. And chat no run ahead and epa. Bibi wo yase na bibi ba yase. Mini ya mwa yen suru bonne na yen chili bonne. Mumma yen tie bonne na yen suru bonne. Wasi Yesu Kristo ye den eba wonani mu nyamu na okro na katua e de bremi num yenu sadi yenwuma etie dwuma dia obedi ni wasase we so abraba wo bo na asase we so de wudi ni pabia we eyeye no ukobu hu akontan Joseph etwane bone wasi wo hene ankame bibilibia no age wo age bone sana wo nyankopon so ka kire adam ne ne yire se mu wo ho kwai se turu mu yanu aba nyina modem on sai den eka nemom aduaba we die mo mfa mo nsanka nemom modem on saka ewuo na mo be den mo bewu sana Joseph so yeden eka kire Potiphar yire wose mi wura de niamai wo fie ha nyina yeden ahye me nsa age wo age bone because Potiphar yire ne be jino ho ma bone Sana tro mo duaba no ejino ho mabone eniti adam ene ne yire antimi anye de ani so e me obone fo ne ba ho de na da be dada adam ne ne yire no wo mo do mo nsa ye den aka aduaba no eniti wo nyankopon trim pa wo de bo nipa wo de bo adam ne if do mo dua tro mo ho no sa trim pon antimi anye den amba mu eniti wo nyankopon ne nipa ntam ye den etete ye odone ayonkofa ye den nipa no wo nyankopon ntam no emu betete ye ne mo Joseph de di nani esi so Se, when you go to the power, the boy, Nina, Adam, or Mamma said to me, Ponamo, never wanted any dire short dear. Obey Gary Bonnet, know what they are bought in the Dutch, what they are born in Shebre, what they are born in Krabia Hoban. It is a new to me, poor Joseph, dear. Send me no mean any Joseph, one dance here. Nay, your bonnier, Joseph, a shrew, ye. And your bonnier, Joseph, ye, then a Gary, Minyaba, Gany Bonnet. Minyaba, would you be Gany Bonnet? Bonne. Je n'ai pas au nom de Bibi ba. Oma ye suru bone na ye nchiri bone na wonyame a oyɛ hyebrɛ sesafo nyankopɔn no saa wonyankopɔn no ɔno ene betini asesa ene obi no ehyebrɛ sɛ ye nhyebrɛ ebetumi aba mu sɛ ye krabia betumi aba mu a kyesɛ me no obi no esuru bone na ye chiri bone onyankopɔn enhyira ye ye kɔ First Samuel chapter 13 verse number 8 to 14. First Samuel chapter 13, verse 8 to 14. Yinti unyankopo anse. Mwase. Na otwene nanson. Eni ebre Samuel share no. Nanson Samuel magic guy. No, fili ne hon shete. Ena sor kan se. Mon fa o shie afodye ni asumjuye afodye ni emreme. Na obo o shie afodye no. Na shie. Wuye wa shi afodie no bo alape na Samuel bae na Saul firi edise olikoshia no achia no na Samuel kan se edie na wawe yi na Saul se mehunu se oman no le firi meho ahwete na wonso wa ma ebere a wo hye no na Filistifo abo won ano Mikmas na me se afei Filistifo besane aba me so wo ano Mikmas ena me se afi Filistifo besan aba me so jegai enso mi nyame nyi Awurade Empire enti mi xe me ho me bo ohie afode na Samuel eka kire Saul se wadi enkwase asem wani Awurade wo nyankopon emra nsem a ohie wo no nanka afei na Awurade bema wahini etim Israel so da amen tieni yo wase na me xe me ho tieni yo sorry den e xe no ho ahantan ahoma so dwe because enye wo tumi enye wo enese wo bo ohye afode no wo nyankopon xe wo se twen Samuel odi for Samuel na onye den wo mebo ohye afode no nemum ahantan ni dwa e ba sorry mu nti wo hu se atamfo aye den atwa ne ho ohye wo hu se ni pa atwa ne ho ohye no so ye den e ko enti esese wo ye den wo gina Samuel enam e bo ohye afode wase enti me xe me ho enye wo nyankopon na Samuel si wadi nkwasi asem afena na nko onyankopon yeden ebe mo wahinye no yeden atin ena ma hantan ni genti eni twen asor antimi anyeden antwen Samuel nti ena na hinye yeden efiri nsa otwen sor antimi antwen wantimi antwen onyankopon adom wantimi antwen onyankopon enhyira open ntem ena ni pepen ho ntem anya ne ho ena ni pepen ntem anya ne ho ni pepentem adie ebra onyankopon nye de enkaye nti obi timi boni timi se afi we se onyame enhyira me amia me hyira me ho de benti a wadinani akototo mi bi so okopem wo bi nti wasi nyame enhyira me amia me hyira me ho afi nyame amame anware a me amia den me ware ma wadie nti awadie na okon nyame nye den nyame nsa ennumu nti onyankopon Samuel ka kire sorry say afei na nanka wahinye ne yeden ebetim wo Israel mu nemum enam twen a 120 onyankopon ba chi agye wahinye na yeden e de afiri wo nsem ahoma so ne ahantan ahoma so ene ahantan yenko Daniel chapter 4 verse number 28-33 Daniel chapter 4 yentie de Nebuchadnezzar so eyeye Daniel chapter 4 verse number 28-33 yentie onyankopon asem wase yenum nyina ba ohene Nebuchadnezzar so abosome dum yenu wie duri no dabi a wase dabi na wonam Babel ahenie aban so ohene ne bua se enye Babel kesiye a machikire mahenie gina bia nie mitumi den ye so na manimonyam agino wase na manimonyam agino Ya na mani monyam agye no eni ana asem ne da so wo ohene anum no eni bi firi osoro ba se wo ohene Nebukadnezar wo ka kire o se wo ka kire wo se ahenie no atua firi wo nsem ahenie no atua firi wo nsem na wapam wo firi enipa mu na woni nwura mwa enkotena na wama wawi nwura se enantwie na emre nso atwa wotiri so di akosi se ubehuni se osurusuru ni no na odi nipa nyina ahenie so donu alamu ala na asem no ba mu na Nebukadnezar ho na wopam no firi enipa mu na wawi nwura se enantwie na wosurubosu efo ne honam di kosi se enyifu ninyifu se okore ye ntakra na ne moyire ye se anomade ya onyakopon nhyirae ohun sade ye ahenie ni esitie soro entimi antwen onyakopon na Nebukadnezar so de ahantan wose me machichire babel ahenie wo meme tumi eso na so mo me hwade bi ye hwe Daniel chapter 1 ma chapter 4 ho ma Daniel chapter 4 ho ma verse number 7 Emra on the saying Nebukadnezar eso sadae no wo nyankopon nam nakoa on the saying Daniel so e ka kire ohene ne say verse number 26 sorry wo say na sadia wo kan say onya dua no ihini no dunsini no say wo nya wo say say wo nya hunu say wo nya hunu say wo soro na edi tumi no a wahini ye ebe jina ama wo tiyo 27 no wasi enti wahine ma afutwe yi enya ufe na fatle ne ka bone yeden egu tiyo afutwe adani yeri yeden edema wahine Nebukadnezar wasi wahine sedi ya woson daya uun se diyano wanyankupo enje ni hini ewa asasi weson sana wahini ye ni tiyo enti wahine fatle ne ka bone yeden egu bone ya eba wahini yesono fatle ne kambone ni gu minu ya se wo ubetimi adi nkonim ewo wo shebere ana wo shebere ebetimi agina onkra bia wo de ba asaso eso ebetimi abamu a ti se wo de tenene ye den e kambone egu ti se minu mi ni ye shetene ataade no ye shetene ataade no ye hunu se de ye bone adi nipa ye den esiko bone ena Joseph edwane ya akire nyankopon ni monyam ye den esane wono so onyame tumi esane wono so onyame favor eye den edi nachi Joseph edwane bone wose wohene anka me bibibiara wasase we so ewo fie ha agyewo ohene yire agyino ohene yire agyino ma bone enti Joseph ye den edwane ye enye ohene yire na wo suro yo nemu bone ana eba no na wo suro ye esanse woni mi se bone no edene kwa ko wie afiase emma onyame ani monyame nyede emma no so empo odwane bone na ko wie afiase nanso na onyame tumi yeden edinachi debentia na ne nsam yeden eye innocent na moja nyeden eni Joseph ensem na fi ni bone nyeden eni Joseph ensem odwane bone Joseph edwane bone enti die onyame kafa Joseph hu nyira yeden ebem wako asori wahunu prophecies bebre asofufu ashisha wankon bebre ube ye se nan so sa prophecies ni nyeden enti enye fake ena sofu ni yeden enye neme msofu ni mistake ya woye ene se emina wade mkwa mshe ni yeden emba oron esanko wanka chila wuse jisuru bwane botene ne abrabo se mkwa mshe na wakani yatu abrabo sono nyame namle so wakani yatu abrabo sono esanko sofu ni kachila wuse se mkwa mshe ni beti miya ye juma wa umua aji se usuru bwane aji se uye deni ujane bwane na usu sofu ni noba kani tra mamuni se ube yeye mamuni se ube yeye mamuni se ube yeye ne mbom ntini pare tuwa nani timu ya nede sofu wa shemu nkwa mse miyisike niye sofu wa shemu nkwa mse mebe ware sofu sofu wa shemu nkwa mse mebe yeye sofu wa shemu nkwa mse miye business mind nani pare tine jama mumu nani pare tine bwane imu ebe si jaya ama sa nkwa mse we ya eden abamu ebe si jaye ama nkwame she we aye adwuma woni pa na brabo mu enti obe fira wo se we fake prophet debentia wa woni pa no kokko esa se prophet ejino wo se nipa no obo nipa kokko as a prophet obo nipa kokko die wo nyankopon aka wo nyametini mpo na wa denedi di akira oman no enti wo ka kire Jeremiah se bo oman ne kokko enti nkwame she ekko ane kokko bo na ye den enam
Wintimi nsemu nkoma ebra meti boni mu medika kase nipa biala wo nkom hye eda wa bra bo so nipa biala wo ni destiny wo ni nkrabia wo ni shebre ekita no nemu se shebre ni betimi aba mu a ti se me bi dwane boni de nyame aka fa me ho de onyame aka fa wo ho no se betumi aba mu a ti se usuro boni a ti se udwane boni. C'est le 2 Chronicles chapter 7 verse number 14 no was it same man am yi omo no so me bro mo ase na omo dwane afiri bone ho a me omo bom pa ya me asafrade me den me ti omo won won bone ya won yane bone a won ne ya adamfo bone a wo frɛ ne wo busue mu ntino won ne jabi a edere wo busue no mu won ne jabi a edere e wo wase tene mu enye ma enkoye eduru bi na wo de woni ato abayifo so eduru bi na wo de woni ato wo nua bi so abiro bi a sori ti sɛ won won ne bra ye. Now do any sin so ye be for show abrabom check your life. Na she subanya etumu, abrabo ponya etumu, and intina when yami any mo yame and tin pio so, and intina when yami any mo yamo yami abasent me ne drew also. Say no way jelly through a quam one, no a freaking so me di ni wabrabonumu, or freaking so met labrabonumua. Dear when yakopo aka faono, ebebum. Joseph, ehun in a dach, and it will jane bonny. Joseph hunu die onyankopon akafa no ho ene ti wo suro bone wo suro se obekọ potifa yere ho na ka wo tumi na ka wo privilege wo akwanya se ka wo kọ yene no ho na ka ya advantage pa ole ni dawia obenye sika bebi na wo se ne dwane akọ bebi a wo firi baaye nanso enye da na wo twi aduani a wo bedi na meyia no enye bosumi aduani a na wo bedi na yia no na emu wo dwene de daache ho. Wa wuni sa wo enna ya na wo pe. Wo pe na yiye die ya. Die nipa be kafa wo sa e obra yi de ne ho. Enna bra ye nya sika wo ma me ye nya no sika wo. Ma me ye nya no ho. Wo nwe ne wo taache ho. Think about your soul. Bebia wo a wo kra we e ko. Ene na hia, ene na sa wo twe ne ho. Na buke deniza. Wo de ne sa siribo. Wo se me tumi so se de mesi a chichiri babel enye. Wo kasa wo tumi so. Wakasa wa hantai so, wakasa wa jeso, enti wa nyankupo kachira ni se, wuma jiwa hini yena yede ni efiru msem, na wani mwa ene kwa kotima. But when tie Daniel afutu sema wade man 27 no, wasi sa wahine, ube tie mafutu ya, enye nka fatene ne, fa kambone ya eba wanchaino, fa yede, fatene ne kambone ni gu. Mini ya, se ube timye dipone soa, ati se ube nyame. So ube timye dipone ya eba wosono soa, ati se wo ben nyame ti se wo ma kristo ye den ebe tena koma ni mu ti se wo ma kristo ebe ye driver e wo asetene mu e wo abrabo mu without Christ no me num ye ni yentimi enye biribi se wo amfa buo ama kristo wu a wo bi wu ye no ha wo ntimi mfa wa ho den ye den enko ye mu bebre di ye nyansa abo abrabo no nanso anko ye amaye ye mu bebre di ye ntumi ayye ne ma bebre nanso na wo nyame ensanim. Enke ti mawo emira woti ase moja edi afirisane wo wun enkwaje e wo ho mawo enene adombre enene enkwaje da wunim da wo bewu wunim da wo wura na beba se de medi kan kan ye no se wo ye kristo ni a na nyame honhom ti wo mu a wo hun se niema environment ne niema e koso asase we so nyina no bibia di adanse se mira ya kan eden esa mira ka asase we so ne esa. Obi a won kita nyame honhom obi a won kita nyame tumi de American won te me ase ye na emom de wo won nyame honhom nyame honhom etini mu de waka honhom na hwe no ade me be ya adwen won fa life ni agro. Joseph etwene ne nkwaje ye ho Joseph etwene ne daache ho de Kristo de won yakopon ahye no de waka fa no ho no obo ho ban se wo eden odwane bone. Sister, jane bone wati. Bra, jane bone. Bone ya wobie mwunti, ena ne wode fiasi. Nanka ye bone kituwe biyo, nanso ene wode fiasi. Wode fiasi. Bone ya wobie mwunti, ena ne obufuo wadis aba, edia bone yiriti. Wadisikai, edia wonikunu, obufuo. Bone. Minu ya ba utie me, jane bone. Onyankopon ka kire ke wose bone na abebutu wo kwa opon no yi fa onyame asem kagu dwane na so ke mu nyame asem wantie onyankopon asem o ma bufu hye ne so na okum ne nua Abel Bwane bè na wone mu. A winti mini wè nyankopon asem en nante. Bwane bè en ato. Ama wa ya kwa. A wote bwane ni mu. Bwane. Bwane. Mama yensuro o nyankopon. Na yensuro bwane. Amen. Yankwe. Yankwe Judges. Judges chapter 13. Verse number 3 to 5. Otemifuo. Judges chapter 13. And then you see a dear. Ye share dear bonnet ye then etimiye. Dear bonnet etimiye. Mumma yadibi. Judges chapter 13, verse number 3 to 5. Yenti win yanko ponse. Wan say, ne radimo fo yin huwa di chile obano. No katiren se share. Uye uboni na wongo. Na anso ube nyinseng awo oba belima. Na afe sheye. Na nombo bisan ana ensan biyala. Ne na indi biyibiyala a ehon entie. Na she. Ube nyinseng awo oba belima. Nyiwaye lenka nitiri. Na abofrane beye o nyanko pon huti ya fuo firi ye funumu. Na onona ube firi asye aje Israel. Efi firi sti fuo ensem. Onyankopon enhyira yempa tieni o emra manu ane ne yire eto ono babo no amfa ne yire ni din anye den ama wose na omu ye boni sabre na Israelfo won kwaso mu na Filistifo ye den edi won so na onyankopon epe obi a wate ne ho na opo onyankopon peni pe bia odi mu a obetin ya be gene maya ye den efi Filistifo nsem enti wo visite na mebofo yi ni wodi kire manu ayire. No ka kire ni se akwa na wo be wo no no wo ye nyankopon hutia fo die wo nyankopon a wo deni no enti ma me hweye na wo mfa nsan ye den anka wa no esan se abofra na wo be da wo ye mu no abofra na obi an ho ye den ete abofra na so ba wo se hweye na wo mfa nyiwan anka ne tiri na mo mfa ne nsan ka adie bia la e ho ntie ma ne mfa ne nsan ye den enka bone na ma ne ye den enko ware ananafo mu ba ma onfa ensa enka nanu ma onfa nensa enka ade a eho nyeden entie kristo ni konyesa fo okwa wo no mo na yeden ekọ adwamamo fo okwa wo no mo na yeden ekọ nkonkonsa fo okwa wo no mo na yeden ekọ wose hweye na wa onfa wo nsa enka ade a eho entie samson na brabo asam na yekin yenko chapter 14 verse number 3 no sutie ni ye. Wase, nanaja nene na kachire ne se, unu yanom mama ne omay manyina eni baby, eni o baby. Na wole kwa ware oba Filisti ni momoro tuni. Na samsen kachire neja se, one na kofane breme, na ono na osome ni, eni wakono honhom. Samsen se eno ene eden esone ni. Enti yagade yefye ni mko Genesis. Wase, emra oba abuane yeden eko dada oba anon. Waka kire ne se hwe aduabare eye ani wa fe ani wa kono ena samse so e ka kire ne gya se hwe oba we ne ye oba osomani wodi nani ne ye dem ehwe ye enti achi nani sana odetan Matthew chapter 4 no so bible say obonofo ne di Yesu Kristo wie ne fase no wodi ne kogina be potenten so kire ne wiase ahini anyina ani wa kono ani wa kono minu ya se minu mi ya ni betimi abo abrabo ni ye ye betimi asom nyame ya ti se minu mi ya ni ye control ye ni we esan se ani we ya ade a eye kane a eye camera ade bia la wo be hunu bia no e be che e be som nti sam se se oba we na ye den esom ani ani wa kono enti from the Genesis the book of Genesis quoting the book of Matthew ni nyina no obo no fo ni de ani wa kono e di wie nipa e fe akono. And then Adam, and then the yire entimi enni so. And na Samson so entimi enni so. Nemo abrantie bi wo hono ma, ye fe ni Joseph on ye den ehye no so. Enti wo twane bone. Na Bible say, wo kare 14 nyina eba na. Samson, enam say wo Yakobon ma ne ma me wo ne say, ma Samson emfa ne nsanka ade a eho nte. Ma ne nkoware ananafo mu ma ne nti. Samson na wo Yakobon ayi no, se ko obegi Israel fo afiri wan tamfo nsem no. Samson sebre, Samson destiny e ende ye. Je na ke Yakobon di Samson e beye no, Yakobon Samson entimi anye den anwie sabotaye no. And I'm bonny, and I'm near my own Yancopon catcher and some more finance sign and anchor. Was a sign of no Yancopon air cassacher or say, and you are corner home, who numbered Yacono, and then a year Christopher. Who numbered Yacono, who numbered Yacono, and you are home, and you are corner home, and in a year Christopher, and in a tree free abdominal. Samuel, you're betting in your hidden mutual fan, just say your bonny pet your way as in you. It's not saying you pet your way, I did be I had a money piano, or reject it. Adie bia wo de mani pa bia wo yi no won pote bia rada enti se wo ubeti ya ya dia ebe so kristo ani a ti se binu mio ne ye den ye nante wo honhum mu sari galatians 5:22 ne ye den e ka no ti se ye de honhum aba no ye de ma ye de ye ya brabo something na brabo ne destiny die onyakopon ka fa no enti mi anwie peye afena na ko nyakopon de be ya ho de ne bebre nanso enam bone a wanwane enam anana fom ma okofa ye nti Samson shabere enti ya nyeden enwie peye ye mu bebre ye wonam fofuo ye mu bebre ye wo papanom ye wonuyamo a o ma brabo de onyakopon ka fa o mu wo asase we so no enti ya mbam enam bone a o mu de o mu ye den ewuram enam bone a o mu de o mu ye den ehye mu enti o mu twa o mu nkwaso bone be twa o nkwaso ebra na ye wo nkrabi a odeba asase wi so bone etwa ni pa nkwaso bone etwa ni pa nkwaso se me numie ne peye penyin nchade a na ye pe kristo ahenye ni mu akọ na me numie ne e peye nkrabi a wo nyakopon kafa ye ho asase wi so se eba mu a minua suru bone dwane bone dwane bone wan suru bone ne wan dwane bone a he wani mo nyam entimi nhyrenda When I'm in Santimia Cassia or Suda, with Shabbat and Cabia with the Bass as we so no one new home, Ube Chowon Casso, Surobon in a cannabone. And to David Cassam, he said, Memin Trafford di Fortrabia. David was one got trafford di Fortrabia. O can second Corinthians, was it wouldn't miss a way a cratter as a foyer than Ekin Kaimo? Shabraba hobo. She didn't need pack a foul. She said ye would do an amoyed and echo. And do ye Christoni? And the Christon Samono a guacumu, a channel walk or a wakuma ponoso, and a brabo in our way, and a subaw in our den a dee. When Yancupo in Shirayan, when Yancupo in Shirayan, young way, Isaiah chapter 12. Sorry, Isaiah chapter 14, verse number 12. Sorry, Isaiah chapter 14, verse number 12 to 14. You ain't Yancupo wasem. Chapter 14, verse number 12. Yenti wo nyankopon asem wo sey. Sorry. Isaiah. Chapter 14, verse number 12. Wo sey. Eye den na wo firi wo soro ahye aseye. Ensoro masrenfo adekye ba. Wo twa wo hwefam. Wo a wo bre amanaman aseye no. Na wo de wo kan no wakoma mu sey. Soro na meforo makro wo nyankopon soma no atifi na mema mahenie so asie na matena ahie o se na matena ahie de 14 o soro soro o se soro soro bia meye me ho se o soro soro ni no amen we ye lucifer asem yen hwe se de wo nyankopon ebo lucifer yen hwe abofo nyina wo dam soronko nanso o se meye me ho se wo soro soro ni no Na mafura kwa tina me tina biya ho. Enti wo nyankopon obisa ne se, na wo nsoro masrenfo eye den na wahye ase yi. Wo enani pa, ye nimo nyam ahye ase. Ye nimo nyam ye den edefam. Gebenti ya, ahantai ni dwe ahomaso, enti enani pa nimo nyam aye den ahye ase. Se de Lucifer, ahinye eye den etofam no. Se de Nebukadnezar ahinche etutofam no. Sana soro so ahinche ye den etutofam ahomaso ene ahantai. Ene Kristo ni Ye man platform kakra bi wetimi tonnyom ohura de wetimi professor ase kakra ahantan ani dwe enti wo hye nkom kra wase me mahunu won kasa nyankopon se wo gi wo nyame ani mo nyame yeden efa wo gi wo nyankopon tumi efa enti Lucifer se me ye me ho se wo surusuru ni no na makotra ne tena bia makodi ni position no nipa wo ntimi ni wo nyankopon yeden enye pe Fani die ni obuo fama wo nyankopon. Fani die ni obuo fa soro wo nyankopon. Ase me ye me ho se wo soro soro ni no. Awu no, o nyame frɛ wo se minister of God as a prophet. Now so a hantani ahomasuanti and they were for the abdomen ase. When yame fira wodi adom bi wodi tumi bi yeden ehye wonsa. Now so ne a hantani ahomasuani genti and they were for the tumi na se. What for the abdomen ase? Ase no solo machine for. Eba ne sen ena ne were for the ahwe ase. Oma yi hwe ye ho se Onyankopon e boy ense ni su ene ne nse so enti se wo ye Kristo ni a huno ho se Kristo su na ye den abetena wo mu na wo ye dote bi ene Kristo Onyankopon de ne ho me wa de ni nipa duane ye den ebe wura wo mu e ma wo be ye krate asefo bere wo ase sachira wa twin suru bone Joseph e di suru e di bone nkwaje ho ba Joseph edwane bone ntidi enyankopon kafa no hu nyina yeden eba mu ma no minua seminu mi no epese die enyankopon aka fa ye ho die bi frie na yem eba asase we so no se epese eba mu eye adwuma we yemu a agise yisuru bone Daniel e ka chine da Nebukadnezar se fatene ne na kambone ne yeden fagu na wahini ni yeden entin Se ye pese ye hini ni etimu asasi wisua. Chisi ye de tene ne ye de ekabo ni nigu. Chisi ye she tene ne atari ye no. Ye ntare dada ano. Chisi ye de yurugu. Meka ye ntare dada ano. Enya atari we ya esheme. Nemo ye nipedu ya dada ano. Suban dada ano ne ye timu. E gamay nipedu ya no. Ensanu mi nipedu ya no. Konkonsan nipedu ya no. Ahantani ya humasuo nipedu ya no. Chisi ye de ye urotugu. Ne ye she. Nyanko pon she ya atari fofro. Ne nyankopon ye den e hye antare foforo wo ka zekaria horma wo se na obonofo no ye den e ko gina osofo nyankopon chem na wo toto osofo pani zekaria no se nyankopon osofo zekaria osofo pani zekaria na taade no na efia ye den akam into what the evidence against the sofo wo so abrabo ben e na wo namu a efia ye den aka wo garment ni mu se ne efia ka wa taade ni mu a e chi se wo di nyankopon mu ja ye den e wo horoku Ebena medi onyankopon asem eba vi. Onipa bia wo shebere. Onipa bia wo nkrabia. Onipa bia na wo prophecy. A onyankopon ye den ebo wo ede ejapade bi ye den ehye wo nsa. Amenka ne sey onipa bia na wo talent a onyankopon de ye den ede ehye wo nsa. Se so beba mfaso a agye se wo suru bone. Se talent ni betima ye adwuma e wo mu a ati se wo de bone wo de tenene sorry wo de tenene ye den e ka bone gu ti se wo suru bone ti se wo chiri bone na wo tan bone Joseph e suru nyame na wo suru bone enti wankasa me nye bone enti ya Potiphar yido ana me nye bone enti ya me master wo se me nye bone nye den enti ya me nyankopon wo di nyankopon esi na nemu kan na wo twene bebia okko Sami no mi yeso die nyankopon be sie ne mu kan wo yade ayeye nyina mu sie die nyankopon be die ne mu kan ne yadwene ye heaven ho ne yadwene ye nkwade ho ne yadwene ye soul ho a afi ye be suru bone minu ya otie me onyankopon hyira wo se wo ba ye ne wahye ama obi so aye den anya bi wo hye ye so akoso na hye na onyankopon asam ye den enko esan se nipa e yira Ebi a wodi anya wadom ni woyo na emo wo hyade ama obi obi su nya nkwagye no enimu na onyankopon ebe hyira wo minim dia wo ko minim dia wo fomo ene onyankopon asema ba asema ebe ti nipa ho asema e boni pa nkwagye ho ban no eno na abeto wi sa asema no betimi aye adwuma wo mu a ti se wo som ti se wo di gidi ye den e di som sa wo nkwagye sa wo nkana bia sa wo hyabe na betimi aba mu a agye se wo suru bone agye se wo dwane bone Se nipa mpoti asefo asase wi so no se ye bone na ye wo mra ye de twe aso a ene minum ye ne mfa nto yetim na ye huri ye ho se minum ye no so ye bone a onyankopon ye den etwe aso suru bone na twane bone bata kenkan ho na fa mpa ibo fa ye waduane ma nyankopon ye wadamfo ben onyankopon na onyankopon so ben wo ben wo nyame na onyankopon emben wo dia wo komu dia wo namu onyankopon ndom na omwa wo nebom dia me di gya wo ne se suru bone fearsome to protect your destiny suru bone na fapo onkrabia wo shebere mo ban onyame hira wo ena nwumire onyame ndom ye na omwa ye na onkae ho osofu bani atobra nyankopon enhira wo fita atobra Brother Okoko Christian, Yankupo Nshirao. Sister Susie, and they went to me and tried to the verses or not. When Yankupo Nshirao. Brother Eddie, Yankupo Nshirao. Brother Jeffrey, Mame, Fua, Nyakon, Yankupo Nshirao, Bibia. Nyankupo Nshirao, Bibia. De wa shiri biyano, when Yankupo Nshirao, Nemo. Wa oboyen, Emma Ministry, we ekono. Ye dawa kuma sono, when Yankupo Ndom, no famwa. Sister Ishong, Manguno, Wunu Kununina, when Yankupo Nyamu Kesie. Yamon Paye. Yada was say when yamen okwa fo and then you so say wadi wedding in and wedding kunama ye. Yada was say se and you so ama uma ayen shida. Ne rado wa chida uma kwaya rade yebe faso a boy ye da che ana yebo boy yen kwajye ana yebo boy yen krabi ani ye shebre mu banse yebe shurubone. Ye so se masemi entena we mu, asemi eni hini we mu, masemi enye yambra bo na so enye faso emma yen. Erade uma ye jaye hum hum ye kere yina ye nipe duyina ere shawun sa enken kane na watu ya yebe stati. Ye so se rade boy yamu bain faye wunyuna se so ye mu na kita ye mu boye ho ban firi de ye suru nyina mu boye ho ban firi ofidi so fo firi nyina mu na urade hye den na hye ma wogidie mu na urade enante wo teni ni mu ye nante wo nokre mu bo ho ma ho ban bo atiefo ho ban ye da o ma koma so de o mo hwehwe no na wotwi ye so se urade mfa nka mo mu hye o mani bu nyam na ka mo na siesie o mo na urade na twese ne ye sane be hia ye de wani mu nyam hye e de be ma o ye da wase se urade wadi nkunu mama ye e wo Jesus Christ de mu amen o nya kupo nyire pa brother Christian nyakupo nyira pa sister Yishon nyakupo nyira mu nyame boa next week se Yesu Kristo ama tieni o se Yesu Kristo ama ye be sin hia se Yesu kroko mani wo hu firi mu bo ho moden se wo be siesie wo se Yesu ba na wo twi mu a wo no no aiden akushia onyame nye yenkesie pa wonti nani mu nkyere ye na wo moye ho ban na wo kae ho wonji ye firi ye Yesu no nyina mo ewo Yesu Kristo de mo bless you all nyakupo nshira mo mema wo bibia bye bye.